umashonisi usamkoloda malini kumanje?
Umashonisi mayi?
Ehe, nangithi amakhadi wabantwana waseSASSA akumashonisi.
Usimakhadi ikhadi.
Ikhadi laseSASSA labantwana likumashonisi. Likoloda malini sisi?
Manje ngiselele 1.2.
But ngoba iaffect abantwana nempilo yasekhaya, ngisacela ukusitshena ukuthi leyo process leyo yokuthi ukoloda malini, udonsa malini, ni decide kanjani wena naye?
Udonsa ngi-100.
So imali enye iyapi?
Uroba.
Yebo.
Uyayibona le nto ukuthi inzima kakhulu.
Akukho mnandi.
Ngisacela utshene uNelly ukuthi yini oyifisa ukuthi yenzeke ukuze labantwana bondleke isimo sabo si-improve njengoba usondeze no-anti.
Akukho mnandi. Nelly. Into mina ngicelayo sisi angilwi nawe, angilwi nazanele. Lana ngilana because of abantwana. Ngicela nje abantwana babe kwindawo esafe. Sibanike uanti bakhule, bazawubuya ekhaya mabakhulile. But for now because of isimo lapha ekhaya. Akukho right. And then kuthi sinekele uanti kusho ukuthi kufuneka ukuthi wonke amalungelo abe kuanti. Ngikhuluma nge
grant.
Yebo imali yegrant. Paid certificate sabantwana sikhona ukuthi silungiselele labantwana
khulula ikhadi ngikhulula ama certificate
ikhadi angithi awukwazi ukukhulula ngoba lile kumashonisa kanti mawukhulula ama certificate kuzokhandiwa ikhadi elisha uanti akwazi ukunakekela abantwana
ngiyacela sisi angilwi nawe
uyavuma sisi ukuthi kubhaliswe uanti njengomuntu okuyena ozoholela izingane bese zihlala naye zinakekelwe zidle zilale emzini ofudumele ngabe lokho sisi kungaba into enhle kuwena. Go right. Uyavuma ukuthi uanti uzomnikeza ikhadi.
Yebo. Zangawala.
Siyabonga sisi. Siyabonga. Anti.
Yebo.
Unalo uhlelo obosulicabangile ukuthi nizophila kanjani ukuze ikhadi lingalali eziko ekhaya.
Kuloko engudlayo.
Yebo.
Uzodlala abantwana.
So ikhadi leli laseSASSA lizosiza kakhulu uma lisondela kuwena ukuze abantwana laba nawo baphatheke kahle.
Lona lizosiza naseimpahleni zesizokugqoka ngoba lesikhathi bafikile vele kimi a angithandanga isimo sabo
yebo
impahla bese kuyi
zibashile
zincane yebo siyabonga ukuthi kusasa uye wakhona ukuthi asizwele abantu bethu bayakhera ngithe ikolweni njengomzali mnike leyo 2 rand ukuthi naye aphathe 2 rand njengabanye abantwana angaziboni yena ahlukile kwabanye abantwana
uthi ungathanda ukuthini ngoba nangu anti uyalivuma uhlelo lweli kanti uNelly uthi cha akanqabi uzolikhulula ikhadi
ngamina lokungakusho ngidayi ngiyabonga kuanti mangabuzo kunceda mara imibuzo yami ubhekisa kuNelly sizwe lati ikhadi lizobuya lizozangala liza njani
ikhadi ngiyothakala mangise ngiqedile nimashini sokunika ikhadi lakho soqedile isikweleti sakhe
manje lokho kuthanda kuba inkinga ngoba in the meantime uanti uzodonsa kanzima endlini ama birth certificate wabantwana usawaphethe
no
I think into ezosiza lume ukuthi kuthathwe ama birth certificate kuvalwe ikhadi leli kumashonisi bese kukhandelishwa
eline
beneficiary responsible
yebo yeah. Umndende